Ya sokolo ga mo bushuleng jwa re jwa a wirile a ile sele mo laoli tiamo o tla boloka moya wa gagwe ke re ke nna go rula le go tshela go bua mo re Kere bona Tshaba Tshaba Babui ba tla bua ba tlhoi ba tla tlhoya ba sebi ba tla se ba me fela re re Tshaba Hai Bierhall it was fuming Lesaka le ne tsholo le tshulugile Lesaka witsegeng le tshulugile Lesaka it was packed bona le na maobane witsegeng ga kitse ga kitse ya ke le shock ke nna self Thank you, man. Thank you for the support. Thank you for helping us prove a lot of things wrong.
The Afrikaners, thank you.
Ashley Isa. It was packed, bro. They will start listening and they will start fucking respecting us now. But we will be taking a break now.
Yeah. We're still pushing our singles. And then we're gonna single. Combestella is on
Yo,
way. Combestella. Combestella yata.
Combestella.
Hey, how are you today? Return to the studio.
Pandagar mo studio. Rishabat comeback. Entertainment.